E hara I te mea kata tū atu he toa orimi pia ki tō kura I iara I ia taura nei. Engari, I pērā te āhua ki tētahi o ngā kura I te moana atoe I tēnei rangi tonu. Ko te toa kōre titera arā ko Lisa Carrington I tau atu ki tōna kura o mua ki te kura o Waiotahe. Ko te whakakoakoa I ngā tamari ki tāna mahi tō mua I te ekenga o te huritau o Ihukaraiti.
He hoki anō ki ona takahanga waewae o mua.
Try find the camo.
He whakahoki I te hari me te koa.
Just to see the kids and just to feel that they know me and it means a lot, so it's really cool to be here.
He tauira o mua, Carrington no te kura o Waiotahe. Ko tōna hiahia he hoki anō me te whakaatu ki ngā tauira, he huarahi tēnei e tāia ai e rātau.
I do, it's wicked to think that when I was their age, I never knew there was kind of such an opportunity, and for them to be able to see that there's a way you can actually achieve it, I think is pretty cool to be able to pave that for them.
It shows that you don't have to be from like a big area, you can do anything, anywhere.
It's just exciting to have her, like we know her, and she was a part of the school.
It's pretty cool that someone so famous has come to a school so small.
Engari e hara I te mea kua motu tērā hononga, ko tōna pāpā tonu te tumuaki.
But Lisa being, supporting one of the few women that have come out and, you know, and a strong wahine there to show and be a role model for the local girls in this area is really important.
Ko tōna māma hoki tētahi o ngā kaiako, ka hoki ona mahara ki te wae tamariki tonu ana tana tā māhine.
Tried hard to everything she gave a go at, and we encouraged that, and she played all the sports, so she participated in the school community really, really well.
He taumiharo te tau mō te uri o ngā tiporau me te aitanga māhaki, kei te taumata tonu ia o te hoe waka, he whakarite ia ia mō ngā taumā hekeheke o te rātau.
You know, there is a plan all the way to Tokyo, so it's just following that plan, slowly just trying to find ways to get stronger, faster if I can.
He oi monai nei ko tāna he whakatā I mua I te timatanga o ngā mahi whakangungu o te tau e tū mai nei. Rā baira tāwhai te karere.